uEmihle Shongwe ushiya abantu abaningi bemangele ngeenkondlo zakhe ke ezingaqhonzi phansi ke eenkundleni zokuxhumana. Abantu abaningi ke bancoma ke ithalente ke eliyisimanga. Ngale kokunanaza ke awuyizwele ke nakho ke ukudla kwendlebe.
Ungalinganiswa nami kule nkundla kekho. Ngikhiqize isithombe magama esijulise kumnumzane Mashisa Impepho. Ngingumandla kayesabeke kwenyanga ethola abangasekho. Uma niwuthamele kahle umnyalezo wale nkondlo ninamanga nizowuthobela umthetho. Bathi ilambulihle kule misebenzi emihle ka-Emihle. Babone kusasa liqhakazile ezizize sengizithobile kule sithashenyane engisaziphilile. Bathi ngile qhawe elingenababa kuba ngilokho ngikushiye ndiba njalo ukungibiza ngesidalwa. Anibaba ngabalandeli bakumane ngibona ngiphakama. Ngoba selaziwa nangosaziwayo lami igama. Abanye-ke bagcisa sashenyana bavezele umhlasi kumama abathi besaqela uqiniseko sokuthi kufana izindodana lesimama. Besho beqamba amanga inhloso kuwukusebenziselami igama ukwakha isamba bese ngihlephulela iqheshana nini namanga. Ngoba ungalinganiswa nami kule nkundla kekho. Ngikhiqize isithombe magama ezijulise komnumzane Mashisa Impepho. Ngingumandla kayesabeko wenyanga ngithola abangasekho. Uma niwuthamele kahle umnyalezo wale nkondlo ninamanga nizowuthobela umthetho. Kama ngomsebenzi emihle.